Hey yo boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. But some demand to mabuyu bambolunyu hlase. Ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Kapu switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger Cream de la Cream. Funa ukwenza show! Teliswa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a bibliking world, mtanami. It's bibliking, but it's, as you all know, I'm not alone. Mwitu has a protection wake behind the camera, and we are about to push it to the couples.
Hey yo boo! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Into an ass kings, but some demand to mabuyu bambolunyu hlase. Ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Kapu switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukutshela itswayi phakathi.
Kimi
ngandile? Andile ngomunye umfana nje mistake.
Khona le ngoma ka yazi lo sisi, yazi mina ngizolukhuluma iqiniso, ngimkhonzile lo sisi yabo u DJ Zinhle. Khona le ngoma yakhe ethi thula 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 wenhliziyo ilindizayo yelinye langa sojabu ayayayaya wi yazi ushayana bani ushayana lo sisi lo ekhona lo sisi obaba kakhulu lo abathi usisi. Yamazi lo sisi lo abathi usisi. Ukengezwa ngaye. Ya khona lo sisi abathi usisi. Eish. Eh bafethu. Ukuthi ontanga bami abarealize ukuthi siyontanga. Ngoba ontanga bami bavele basheshe ba-achieve. Ngifuna ukuchazela mina ontanga bami. Abantu yazi mfethu abantu abangane. Ngifuna ukuyichaza kahle ontanga bami. Mina mfethu. Ontanga bami bahle. Yabona ngikhuluma ngophele mudiya dia. Ngikhuluma ngolelato le khanyago ngikhuluma ngobonanga vava yho ngikhuluma ngosisi o DJ Zinhle angazi wami mina mfethu bonke labantu laba bonke be successful kodwa vele abantu vele mina nabo si yabo mina nje mfethu mungibona Hey futhi angiphathi khona lo sisi lona bathu ubani ubonangi esangena lapha ku live empe sawuthi lo mkhonto lo esathe mehamba dza alza athi oh nkosi but I love them, I love these ladies, they've done a lot kule industry hawu mfethu o Amanda mfethu yamkhumbula uDupont ya ikuthi igama la Amanda kaliphathwa kabi nezo sewashada Ngiyadlala wonke umuntu ushadile wafethu. But big up wafethu, big up to everyone, big up to the beautiful ladies that we have in the industry. We love you and we respect you. I mustn't forget our number one DJ, our first DJ, KZN, first female DJ, DJ Sindo wafethu. We appreciate you, beautiful women, Alana Mzansi, for ukuthi nithathe initiative wafethu. Nani nibonakalisa ukuthi you can do what the men can do. Thank you so much and big up to all the ladies, big up to all the successful ones. And if you are not successful yet, your turn is coming. Keep on kicking. Let's go. Siyaqeda ubufebe. Aw 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 ngeke. Haw ngikutshenela ngathi haw. Sanibona. Sanibona njani? Shashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashash nami kodwa manje bengihambe ngibuza mfethu ubani igama mabrala
mina nguvusi mfethu
oh mavara kamba njani mavusana yizo vusi vusi mnqo ubani sibonga uvusi
mlambo
umlambo hawu mpumalanga Big up to Mpumalanga kwaNyamazane bafethu ena sport. We together it's your boy King Ginger Cream Della Cream. Hey yo guys, I was overseas last week mfethu bengisenel spray bekunyiwa. Bekunyiwa too much. Sisi wami wena banika?
Okay.
Keke. Alright Scott.
Ngiyaphila.
So wena keke novusi nathanani?
Sithandana.
Senesikazi nganani nithandana novusi?
2 months.
2 months. Ungathi noyithanda ngomavara?
Ukham yo. Like uzimamela umuntu osithobile. Yeah, ilento engiyithanda.
Uyakwenza does it make you come futhi njengoba ekhama?
A lot.
But when you want to know it's a mama.
I like a pop young taza, come, green, yabo.
Oh, no, baby, didn't send the book.
No, she had to come, actually.
All right. So, Putum, I want to know from you, in a scale of 100, what's from Sambanga and Muntuak, Jongobas and Sandan and Lenyang and Sandan?
100%.
When you Sambanga and?
Yes, Tim.
I'm not Tim. Who called Muntuan and Apanda Mamas? We had a pelony. Yeah. Jaya! Siswam. Lutho. In a scale of 100, Sam?
100%.
Wena?
100%, always.
Ha!
Hey, I finally assisted.
Yeah, in December, and if it was. Uko no minimum to clape or. No, I am clapping a pen.
Wena
pen. Mama! See, now I'm going to pass a name quick. Shoot a lente hamburger. I will learn. How is this one? In the future, I born and it's together. Angifuni ukundisturba kakhulu yabo, angifuni ukunibambezela because ngiyabona ukuthi nani vele benisase in the middle of a conversation. But before nje nginyakaza noma kanjani, ngisacela uphi umuntu wakhe yakho umtshele ukuthi uyamthanda. Awumuphi,
You will never know. Maybe it's the last one.
Awesheshe nje? Hayi muphi sister, muphi? Yeah. Awunjayami izinja kwanyamazane bafethu but abantu abarights no siswami thini nginidedele because nathi vele siyaphuthuma sisaya lapha nelokhuzane nemagroundini yabo lonto. So I want to know from you siswami ubuthe konje umthemba nga 100%. Alright, kunento esiyenzayo loyithi loyalty test. I-loyalty test ithiwe by switching phones for 60 seconds. Wena unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a-check ukuthi wena on WhatsApp, Facebook and Instagram akuthi uyayisebenzisa lezi ezinye izinto, uflatha nabo bani. Same applies to you, my brother. Angithi wena bhuti wami unankinga ngoba wena ujola ufeba wenza lutho. Thanani kuphela ngithi.
Sure.
Angiboleki ifoni. Njaya mina nginankinga. Sisuyama ngithi nawe unankinga.
Like, he must.
No, akuyona i-must be ngisho nje. Oh, sure. Nawe unankinga ngithi. Okay. Bamba. Why po? Yazi yenzani? How and ungibuza straight emihleni ukuthi like he must. Hi. So qala ngawe bafu. Iphe yakho la, ikhombe. Idonsa. Ivule. Dango. So. Okay. Cha, ngiyayibona. Uthe uInstagram awunawo ngithi. UFacebook eh? Yeah, what's up? No, value of one. No. Okay. So some among the disciples will type a yeah, okay. Mavili Kamala go down jail. Mavili Kamala is in your favor down jail. Shop shop. Alright guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. Don and Jesse King Angel of Affairs and we are on WhatsApp right now and we are about to type the chanties. Type a put I love you.
Abak Shelly in Gabi?
Huh?
Abak Shelly in well.
Hi. Never
jail. Okay. Delete la. Type uthi I miss you. Ufake nengathebomvu. Jayami. Ku try tole nje.
Kuvela
wena. Kuvela wena. Okay. Delete la. Type lapha faka lapho ibrinjolo. Ufake nempentshisi. Ufake nalamanzi impophoma. Yeah. Lutho kaz.
Angimnani.
Sikuvela ngi.
Felix.
Type uthi sex. Yeah. Type uthi sex.
Kuvela ikama lami.
Can you come outside? Uzizonjani ngokubona ukuthi lo mfana uloyala?
Uzizongijabulela.
Yambona mara ukuthi akakwenzela izinto ezirong. Umfana ogrand yambona.
Ayanothisa ama-effort wakhe.
Uyawanothisa ne and you appreciate.
Ya kakhulu.
Mtshele. I appreciate your effort.
I really do appreciate your efforts.
Efforts? Unzima. Ngoba awenze ngisho effort. When the money you're trying so hard to maintain this relationship. She long at when you're out of grand. Now my sister and I will see so grand. Vula le phone.
Vula. How are you?
How? Aibo. Ngabi yami.
uyayazi unokuyibhata uyitse into odiphini uyayazi
sure
shaya ke lapha thank you njaya thank you my brother okay naku now what's up all right sike mfethu mase ngithi type uzothypa la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ithipa la ungitshela ne all right guys we are on WhatsApp right now and we are about to tap the chandis tapa la puta love you seswa mina bakushele ni
bangisho
uthini
nginendoda engithanda
okay ukhulume phela out yami ukuthi kuvela bani lapho makuvela wena delete lapho makuvela wena ungitypela uthi sex ungitshela ukuthi kuvela bani sister rinda bathuka manje mase ngikhuluma ngesex
no ngithuka
vela wena okay okay type lapho uthi no faka ibrinjolo yeah ibrinjolo uyazi we representant faka impentshiso faka nalamanzi impopoma kanti angizazi into ezinto sasewo shit oh type lapho uthi I miss you ufake nehearts ebomvu ekuse awuthi amahume khona ehlisa umoya awutype uthi I love you uthi I uthi space uthi luv uthi space uthi u check ukuthi kuzovelani yini wathuka qalisa ngiyazi ngoba check
ay nando vela mina uthi
vela wena
sure
type uthi I miss you ufake hearts ebomvu Alright, awuthi amai? Ngiyabona hayi cha uwe. Awuthype lapho uthi come outside. Sibona ukuthi yeah. Cause lo come outside ukabilwe.
Ubani usabela?
Imaki ngibona u come outside wakhe. Ngena kwi lokhu zani kwi media kasabela ungadadazela. Ngadadazela ngena la. Ho. Usamkhuluma iqiniso.
Oh.
Usabele kwenzakalani?
I colleague.
Manje nenzani? Pop hayi ene ithombe zakho. Futhi ukukhona isombe ugqokele likepisi leli nale jacket. Nasi.
Sihosta ama events ethu.
No sema events njoba nihleli nobabili nihleka kanje. La khona njoba niphuza ijuice i-event nale.
No mina ngikwakhe.
Ngimambela. Oh, let. So wena nayi nenzani? Buka masabi. Nenzani wena naye?
Sabangani.
Ngiqale nini kuba bangani? Uqale nini kuba umngani naye?
Last year.
So wena last year kade nokho niyabangani. Ungakathandani no my brother?
Before. Yes.
Oh. So that's why ungakwazanga umtshela ukuthi wena ukhona omunye umuntu because yena usanda kufika.
No umngani usabelwa.
Eh phela umngani odlana naye. Kuzo nakho phela achaqhaza sesiwami ungangenzi inyoni ngiyakwazi ukubona wena ngabe uyaxolisa kule out uyitshela ukuthi no ukhona umuntu vele ubusa
abanye ngixolisele
umuntu wathandana o friends with benefit
something like that it could be something like
thank you
yeah ngisula kiki
but usamthanda wena ugege ne
yeah ngimncane kodwa
awuna nkinga njengoba kukhona lo mfana lona female ubani male based
nje ashuthi hayi mngani wakhe angina stress
awuna stress so sister beni sebenzi ngiyisebenzisa kodwa ni condom mina nomngani wakho okay
and uqedwe ungitshela something ukuthi like kuzo e doctor fanele e doctor yena ung textile recent
yena okay
no usabela
usabela mela edoktheni kwenziwani kudoktha
angazi nami
mela edoktha nawe dok
yeah straight nje
kuze bebe ngisebenzisa icondom nawe futhi awubuye ngisebenzisa ngithi
eish yeah
and lomfana usabela uye kudoktha wena uhlaleleni nawe uzobe lobona udoktha so nje uqhubeka ukujola nalo njengoba edliwa uwephinda dliwa usabela
hayi
usamthanda ne
samncane nizongitshela ukuthi kenzakalani vele wayenza so
uzomxolela kodwa
yeah
isidalo uthi uyakuthanda ngicela uxolise mfethu unike iout yami ukuthi ikhutha because uthi usakuthanda nithi nje uqhubeka nawe
mara nje ngixolisele as I said ngixolisele ukuthi like mina nomngane wami
ngeke uxolisele ukuthi wena nomngane wakho nibuye nibe nezinto enizenzayo
siyalalana
yes
ngixolisele lo nto
Also, I'm not going to make a collision to Kobe on it.
Yeah, this is part of life. So, Kobe.
Sing a ham.
I'm not your ham.
Okay.
Understand that.
Yeah, understand.
And the lumpan was seven people. We are born to Mela Salengan. Oh, Konyoban.
He's smart.
Very smart.
Yeah, he's very smart.
And he's gonna win on this one. Because he's going to be rough,
though.
And then Nega ends in Nix.
And it's winter.
It's winter. Mm-hmm. Oh, yeah, lumpan. Yeah.
He's very,
yeah.
Very smart. The girl might think we need it.
Kanta, eh?
Kanta, Nix.
Yeah, he's going to tell Lanjan. He's going to call Salem. He's going to call this. Hey, yeah, it's in there, but when I start looking in the wind, I'm not close to looking at it. It's Bambi, the logo. When Tom Bazan went defeat, I look on fan. He has been putting nothing on bumping it. Wake up, man! Smell the coffee! It's bad outside! We are so funny. We are good talks. We are good talks. I'm happy for all of the king and their voice. We are born alone. Uyasho lo mntana ukuthi lo uthakana nkingi nalo uthi uyasinameka isikuni nangapha kuthiwa isetshenziswa vele icondom bese nithi-ke mina nginomona nabantu abajolayo anginamona mina musa anginamona abafethu mina ngisuke ngitshela umuntu ukuthi wake up smell the coffee you're gonna die young life is very precious niyangiphoxa nina nangiphoxa yikho mina ontanga bami kunganina yabo yabo mina fethu osizinhle yabo DJ zinhle yabo 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 orerato yabona nje uyabona qhubeka ungasho baningi yabo baningi mfethu osisithembisi yete wuh mese kuba yini ke abanye phela ngeke ngibabale. Kodwa ba how can I forget? Usiswami. Hey, the lovely one. Hey, this one. This one, she's special. Nomuzi. Yeah. Imoga abantu ke. Yeah. Yabona uma ubona mina. Oh no, sis Nomuzi. Yo. Yeah, oh young mapr. Ah. Bafethu. If it's going on and figure we level, gas is no moves. Nina, no moves, Lee. Young ma prr. La la la. Love you, sister. Jump, jump. Take me home.
Hey, yo, boom. It's your boy, King Ginger, cream de la cream. Into an ass, kings, but some demand you, mabu, you, bambolo, you, sassy. Upon the man's of a focus on the boy to chuala. Welcome to another exciting episode of Niyatim Banana. Couple switching phones in Tanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanum cholo parate and King Ginger and CMTV. But for nuk tell it to I parate.
Andile, Andile, Romunu Fana, Jay, Mistake.